beautiful kia Kenya Jesa kweka Kana swafi tena majua So beautiful kia Kenya Jesa kweka Ololo kana ni mada Jesa kweka nyekevi nikawa mwanikwe Ololo kana ni mada Jesa kweka nyekevi nikawa mwanikwe
Yo.
waiting.